Ishyirahamwe ryanyu umutima w'urukundo mufise kuko mwaraje muratugendera muratubaza uko tubayeho turababarira ingorane zacu muhitamwo imwe ngirakamaro yo kutuzanira ibikoresho by'ishuri aho bukera abana batangura kwiga turabashimiye cyane kuri uyu mutima urukundo mufise ibimugiza aha muze mubigire n'ahandi kuko aba bantu baba muri site Kigaramango n'abayitwara turabakengurukije cyane kuri iki gikorwa mukoze n'icingira kamaro turabasabiye ku mana iyo mwakuye ibi ibyongereze inshuro igihumbi murakoze
Mwaramutse
Mwaramutse
Mahoro neza
Mahoro
Ego nyakubahwa musanzwe muri munama mpanuza jambo ya komine Mutimbuzi nyakubahwa musanzwe murongoye iyi site ya Kigaramango banyakubahwa musanzwe muri mishira hamwe We Up For Future ufu mpunyampunyo banyakubahwa musanzwe muri mubafasha mu kurongoye site ya Kigaramango banyakubahwa abamenyesha makuru namwe bene gihugu bo ngaha muri site ya Kigaramango tugira amahoro indero n'iterambere mu gihugu cyacu fashe kano kanya kugira ngo tubanze dushimire cyane ku iri kaze ridasanzwe abarongozi ba site Kigaramango eka mbere namwe mwaduhaye muri We Up For Future ufu mpunyafunyo nishyirahamwe ryashyize imbere ibijyanye n'indero rifatanye n'iterambere rero iki gikorwa ni igikorwa kidasanzwe twakoze kuko nk'abarundi dusanzwe tuba ngaha muri iki gihugu turazi ingorane mwahuye nazo z'imyuzure y'amazi kandi ko ishure ariyo soko ry'iterambere rirama ni kimwe mu bintu twashyize ku mutima cyane kandi dukorera ko rwose ari nabyo byatumye tugira uwo mutima wo kuza gushyigikira bene wacu batoya bacu abana bacu bari mu isi ya Kigaramango rero nagomba mfate kano kanya kugira ngo nshimire cyane mwivuye ku mutima umurongozi w'iyi site yemeye yuko iki gikorwa cyo gukorera ngaho iwanyu kuko yari afite n'ububasha bwo kubyanka nshimire inzego zisanzwe ziri mu baturongoye aha muri komine ya Mutimbuzi. Nongere rero nshimire cyane abantu bitanze hirya no hino kugira ngo ibi bikoresho bishobore kuboneka. Nk'ababyeyi muri ngaha murazi yuko si cyoroshe ku bantu bahuye n'ibibazo nk'ibi ngo bashobore kurungika umwana ku ishuri. Amakaye arazimvye, ikaramu irazimvye, ikintu cyose kigugwa amahera. Uwo mutima w'urukundo, uwo mutima kuko natwe twese hari umuntu yadufashije kugira ngo dushobore kwiga. Rero uwo mutima niwo twashatse kuza kugira ngo tubashiremo namwe abana mu gikura mukiriko murakura kugira ngo uwo mutima namwe muzowukurane, muzowushire mu bandi, mukure mwumva yuko dukwiye gufashanya nk'abarundi, nk'abenegihugu bakunda igihugu cyacu. Rero uno munsi twashitse ngaha kugira ngo dushobore guha ibikoresho by'ishuri abana bashika ku 200. Turatwara abantu benshi bagiye baraca ngaha, ariko ni muri wa mutima nyene w'urukundo wo kugira ngo natwe tugire icyo dukoze ku bw'isite. Rero nyakubahwa musanze murongoye iyi site, nyakubahwa musanzwe muri mu nama mpano jambo ya komine Mutimbuzi. Twaje tuyibangikanije ibikoresho by'ishuri by'abana bashika ku 200 bigizwe n'amakaye hamwe n'amakaramu n'utudusaho. Aya makaye asanzwe arimwo kugira ngo tubihe abana dushigikire imiryango, kugira ngo dushigikire imiryango yahuye n'ibi bibazo, abana bashobore gutezurwa doje ku ishuri ku munsi wa mbere. Rero nivyo byatuzanye, ni ukuri mwakoze cyane kutwakira, kandi namwe Imana ibahere umugisha kubona mwaratwemere ko kino gikorwa tubikorera hano hantu. Murakoze.
Ishyirahamwe Hope turarishimiye kuba ryadushyitse ko twebwe abanyeshuri, kuko urabye nka twebwe abanyeshuri twarahuye n'ikibazo cy'amazi y'umwuzure. Ufite ababyeyi byarabagoye kugira ngo aho bahora baca ingero bashobore gutwarwa n'amazi, imirima iratwarwa, inzu nuko nyine. Rero ku bw'ibyo turashimye cyane kuba dufashije imfashanyo y'amakaye n'ikiringo cya vakanse kiraheze, tugiye gusubira ku mashuri bamwe mwe tugiye kwiga. Ku bw'ibyo turashimye cyane umutima bagize vraiment baziba wamane baze bashikako ku bantu bose bagize ingorane. Murakoze.
Turashimiye ishyirahamwe WUFU yaduhaye amakaye kubera twebwe twari twatwawe n'amazi, abana nta bikoresho bari bafise kubera bariko baradufasha abana bararose ibikoresho. None turashimiye WUFU yaduhaye amakaye abana bagomba bakoresha.
Njye ishyirahamwe rye ndarishimiye kuko badufashije baradufata mu mugongo baraduha amakaye, twari twarabuze amakaye ngo twige. Mwarakoze kudufata mu mugongo.
Yeah.
murabona yuko amashuri azotangura hirya yaje ku munsi wa mbere icyo gikorwa rero mu kugikora nuko twaragiye turabona hari habandi yaba amashyirahamwe atandukanye haba amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa asoza akora ngaha mu Burundi nyene yaragiye abaseruka ko hirya no hino ibazanira ibikoresho igikorwa twari tujemo uno munsi kwari uko natwe muri wa mutima nyene kugira ngo dushigikire igikorwa twagikoze twahejeje twebwe hahacu kwari ubwo abo bana amajana biko nibwo buryo twaronse ariko icyo tuzobandanya dukora nuko tuzobandanya dukurikira abo bana ko ayo mashuri bigako tubakurikira turaba yuko by'ukuri bariko bariga.